Hello, hello, molweni, kune nonke. So ke, bendihlele eteksini, ndisuka emsebenzini ndisezindlini. Then ke, ndava abanye oomama bethetha phaa uba namhlanje uJacob Zuma uza etrongweni. Qha ke, bathi yabazimusa abantu xa bethetha eziteksini. Bayathanda uxoka, they like to lie. So ke ndim lo endimaziyo andinayo iTV, andinayo iwireless, ndixhomekeke ebantwini uba mandive ezi ndaba ziphumayo everyday. Ndiziva ngabantu qha, i-full story andiyifumani. So ke ndiyacela bethu nani, ndicela nindixelele uba kwenzeka ntoni kwezi comments. Ndiyanicela please. Otherwise ndiyashiyeka emhlabeni. So ndiyanicela, as a belief.